Come on in. We're going to capture kila kitu ya leo. Babe. Kitambo. Ndio kwa start.